Ithandazele ihamba lulu muyifukuzele iyasizana muyibekezela njalo 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 skoki mali skoki mali skoki mali.